Masingena ke indabeni ehlehlisa izihlathi abafundi base bathohile primary school eClipspruit bathole ke imfanisono yesikole nencwadi ebhange African Bank namuhle kuseni. Lolu ke uhlelo lwaleli ibhange okuhloswe ngalo ukuthuthukisa impilo yezingane eziphuma emakhaya adlimbo yangothi.
Bathule umthwalo wabazali babafundi besikole samabanga phansi ibathuhile primary school endaweni yaseClipspruit eSoweto. Lokhu kuza ngemuva kokuba ibhange i-African Bank inikelele labafundi ngomfaniswano wesikole kanye nezinsiza kufunda. Oyinhloko ye-sustainability ye-African Bank, uMnumzane uPercy Maphumulo, uthi ke lokhu bakwenze njengoba bengafuni ukubona izingane zingayi esikoleni ngenxa yokuswela.
The reason why we are focusing on the schools is because our people, right, we need to conserve their future. In that, we don't want anything to come in between the education of our kids and their education. So by ensuring that we give them AMA uniform, it means that they can still come to school even though it's cold. Maybe they have old uniforms, they can use uniforms to come to school. We also including stationery where at least they can do their homeworks. You know, they can do their exercises in class, so just to make sure that they have the equipment and the facilities.
Kusenjalo obahambe njengothisha nhloko kulesi sikole uveze ukuthi uyakuthokozela lokhu njengoba iningi labafundi livela emakhaya ahlwempu.
I'm so happy. To me it's an achievement to me. Since I've been an acting principal, it's been hard for me. For the past of 2023, it was really hard for me, but through the grace of God, everything went well, and today we are donated a school uniform to the learners, and I'm so happy today.
Abazali babafundi babonge bangcongcoza kuleli bhange kanye nesikole ngalolu hlelo.
Hai, ke thabile haholo mama, ke thabile haholo. Ha ke tsebena nka reng. E ska fella mona ene lo thusa ba bang batswadi ba tshwanang le nna.
Sijabulile kakhulu sibonile ama package makhulu like besinga expectanga ukuthi kuzoba kuhle kangaka besibe wasitelile vele sibonile ama letter kuthiwa abantwana bazothola ama uniform kodwa lokho sikubone namhlanje siyabonga kakhulu ku African Bank. It is wonderful.
I-African Bank iphinde yagqugquzela nabanye osomabhizinisi ukuba balekelele emphakathini yabo ukuze kuqedwe ububha kwelakuleli. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseClipspruit.